Motoko Haya and welcome to Motoko Friday. Ka sheko ha ke na topic ka sheko ke na le potso. Wa tsa potso ena na ke potso tseleng hore ha re qoqa ka le bagotsi re potsa dipotso tse so. Ke tla o tseba hore mpone. Ha e beneng ne for example, o bona monna wa best friend ya hao. A bambile ngwana ko gae, o itse bile e sa batle fatter pass o mona o bambile o check out ko hotel ngwana o check in. O etsa jwang? O jwetsa best friend ya hao. Kapa wa thola kapa jetsa mono mo nna ke o shebile tsona ntho tse snacks hey le bana ko gae tabe na e thata e bima kopa lempele go o tlo ira because if you jetsa best friend how you might lose your friend if o bulela monna wo o tlo re akusara ka tshwenya gago something is gonna be lost and found loser losement loss mo Koetle Friday it's been a Motoko Haya and welcome to Koetle Friday hela ke go tsentse sporty ke tine ile hampe ke tla go khalemela batho fa botsang dipotso tse di unnecessary mme ka re ke repa hela tlogela go botsa batho dipotso tse di unnecessary o ke makai wena moleko why o nonne yana why wo tile yana o nyalwa neng o dira bana neng wa o satinya ring wa o tsentse ring o reka koloi neng o kena kai o mope o kena kai tlogela go botsa batho dipotso ha o kopa le motho ko starteng o re hello how are you it is well o fete o tlogela go botsa batho dipotso tse di snacks This man, mo, Koetle Friday.
Ya ka o bona gore le fatse le biditse 360 degrees turn around wana kwa ikira revolution. La bona gore le emeka a particular 45 degrees acute angle. Khoma, so ke 21 days of lockdown. Mara se se mona tike gore o tla bo o dutse le motho wa gago naka. Do tse kgaleng a di dira go strateng a ile o botima dlesa a tle motlong yanong a tle go dlesa o tle gore a ke letswai o re ke tsikere. Ehe, o tla bona bo pinki le bo dipuo le bo noma temba after 21 days. No so, a se bana le wena mo matlong wena o so maki. Again, o motse o mise ko kamoreng o more o re motho wa ka tima le bone o mpontse gore wa re wena entle ke o mang. Tima! Go nne bizi go nne monate mai le bua se khoisana. Marianong o pa madolo a di ngapi tibing. Hey, motho wa modi, please participate. This is Nelson Mandela Highway. Two-way road, re participate ka ofela. Ga tle go dula fela o pa madolo during the performance le gore wena nka re o ka mo mphela o performa o le one. O kharatla o kharatla o kharatla. Motho wa ena o ditswela khobola. Please participate. Please guys. Linkutweng sentle motho ga ile wa gago. O mo tlhaba ka stempe. O mo re ga ka stempe, stampi, stampi lolo. Leave a mark. Ga ile wa gago. Ere during the thing singwana go gae o bo o mo tshwara, o mo tlogela. O mo tshware, o mo tlogela. O mo bambe. O mo ye. A sala rumela nka re motshwetse ka metsi a maruru a tswa mo fridge le gone ya se mo sang mata ga why le iPhone eno mwana ko gae go botlhokwa gore during the things u bitse tsipa o re tsipi tsepe o be tlhala fo se ka ba tsipula we re fela o le tsipi e gagamaleng ka re raising tse mwana naka ene fela ya nka re ya mo study wa le China o tswang ko Beijing gate ke swang shwi Thank me later.